Evariste Ndayishimiye yaraye amenyesheje ko agiye gutorera inyishu ibibazo biri mu butungane mu kiringo cy'amezi atandatu gusa. Abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bobo bavuga ko bitokunda kuko Perezida Evariste Ndayishimiye agitinya gukomakoma bamwegereye mu gihe bari mu badomwa ku rutoki. Abanyanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bamenyesha ko uyo mugambwe ubandanya kugaragaza ibimenyetso vyerekana ko uterekwa intwaro rusangi. Aho bagatanga akarorero k'amajambo ari mu ndirimbo zivugwamwo ko bazohirahira bakarondera guhangana n'uwo mugambwe ko bazobiruka ko gushika bahungiye mu ikambi y'umunzi ya Nyarugusu. Imyidogo ni myinshi ku bakozi bakorera ishyirahamwe OIM, Organisation Internationale pour les Migrations, inyuma yo gukorera iryo shyirahamwe hamwe n'ishyirahamwe Croix Rouge ikiringo cy'amezi atanu badahembwa. Ugize ngo arabajije nawe akirukanwa ubutarariye. Muyavugwa mu gisata cy'ubutunzi naho ngo imiliyari indwi z'amafaranga y'amarundi niyagiye kongerezwa kuyahora ahabwa ikigega kijejwe guteza imbere uburaro mu gisagara. Abigisha bo mu gisagara cya Bujumbura bagasaba ko nabo bokwibukwa kuko ubuzima babayeho butoroshe. Narejya basanzwe bahembwa n'imishahara y'intica ntikize. Kuri mikro ijwi mwumva ni ry'amahoro Patient, muhinga bw'ivyuma ndi komfashwa na Gisene Manirakiza. Ido nido jaya hamwe n'ayandi turikurikirana mu kanyi sase kaze.
Tugwana tugwanya umwiheburo kugira tubandanye tugwanya irya ntwaro ya CNDD-FDD gushika tuzoyitsinda. Nta kina niri gihe turazi neza ko tuzoyitsinda.
Ndongeye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye amenyesheje ko agiye gutorera inyishu ibibazo biri mu butungane mu kiringo cy'amezi atandatu gusa. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatandatu igenekezo ya 2018 myandagaro umwaka wa 2021 mu ntara ya Muyinga muri komine ya Gasogwe. Abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuga ko bitokunda ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashyira ku murongo ibibazo biri mu butungane ngo kuko agitinya gukomakoma abamwegereye mu gihe bari mu badomwa ku rutoke ko bari mu bishi gisata cy'ubutungane. Ido nido mu nkuru dushikirizwa na Alice Mukeshimana.
Ari mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe imbonerakure zikukira umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abanywanyi b'uwo mugambwe bari bitavye ivyo birori ko yihaye ikiringo kingana n'amezi atandatu gusa kugira ngo ibibazo biri mu butungane bizobe byarangiye. Akaba yavuze ko atamunyagihugu azosubira kurenganywa canke ngo acirigwe urubanza rwa ngondagonde. Dukurikire Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Ikibazo cy'ubutungane tujya tugihagurukire gushika naho umucamanza azorenganya aho azohonyura hose bavuga bati nguyu wa wundi yatayibanga aho nyura hose tuvuga ngo umwe yatibanga gushika atayomoke yomoke muraza murarere kuzorenganya muca mumushengeza imbere y'abene gihugu ngo ehe wa wundi gushika atayomoke uwo ntazakiri mu Burundi ubutungane tujya tubuhagurukira. Nahagurutse je kandi mpagurutse sinicara. Muraza igihe twajya kugwa na demokarasi jewe nta ntara nimwe Burundi jewe ntaho nyemwe n'amaguru Uburundi nabuzungurutse n'amaguru mukubunza ubona umuntu ngo sinogenda mutampaye imodoka jewe n'abashonje umwasi ariko arangwanya mugabo Burundi bwose murambwiraho naho nyohe ntahe Gasogweho niho nahereye. Zarumandari mwe murahibuka mega hari yose Zarumandari icarama hariya hari mwakira icarama twarahageze bane ba mama none ekare ndababwire nta kuruha mvuze ngo ndahagurutse jewe meruka nduhuka shitse jenda babwije ukuri ndabahaye ikiringo cy'amezi atandatu nta mucamanza azakirenganya muri iki gihugu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iryo jambo ryiwe yarongeye kwifatira mu gahanga igihugu cy'u Rwanda nk'uko yama abigira. Akaba yakoresheje imvugo yo gushinyagurira icyo gihugu ko kugwa atari bibi ngo ahubwo ikibi ni ukugwa ugaherayo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko ashimira igihugu cy'u Rwanda ngo kuko kiriko kirisubira. Dukurikire umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
Nagira mfata kano kanya nyengurukire cyane igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda murabona yuko cyamaze kubona ukuri kiriko kiraza. Tugikomera amashyi cyane. Erega kugwa si bibi, ikibi ni uguherayo. Reka ndababwira akantu kamwe. Umuntu aguheraniye amahera urababara. Aguheraniye ukwezi kwa mbere ukumvishavu ukwa kabili shavu likadu umgaku heze hoho mugacha mwabasi muga hengeri nyuma imla kitanu akachakuta na wa mulio ni lalagu fiti achachiku mugenzi sivjo ulafuku tiwa mugesa ulu umga sinhuya noone ukwa narudu haya maholo nitu kwa kupa mashiga ye yo tukono wa shimeshi chane hey mugifarasa ufuka ngovomye pluta ke jame hey makate ndambara rutwa na makabando na andare tunezegwe cyane kuko kandi nivyo ni imani twigisha nta kwama ninzigo
abakurikirana politike y'igihugu cy'u Burundi hamwe n'ivyerekeye imigenderanire bamenyesha ko imvugo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akunda gukoresha igihugu cy'u Rwanda ngo ishobora guhagarika intambwe ibyo bihugu bibiri byari bigeze mu kurondera kumvikana kugira ngo imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi isubire kuba myiza nayo ku kibazo kijanye n'ubutungane naho abanyagihugu babona ko ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ari umugani eka mbere ngo nukwijajurira gusa ngo ntibishoboka ko mu kiringo cy'amezi atandatu gusa ibibazo biri mu butungane ko byoba byamaze gutoregwa inyishu bakavuga ko bimaze kwibonekeza agatari gakwivya kunze gushikiriza biba bitizwe neza ari naco gituma atana kimwe giheze ngo kije mu ngiro
Alice Mukeshimana arakoze abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi Sende FDD bamenyesha ko uyo mugambwe ubandanya kugaragaza ibimenyetso vyerekana ko utere kw'intwaro rusangi akaroro batanga n'amajambo ari mu ndirimbo zaririmbwe n'abana imbere y'abategetsi batandukanye zivugwamwo ko CNDD-FDD ngo izotwara gushika ku muhero w'isi ngo nayo abazohirahira bakarondera guhangana no mugambwe ko bazobiruka ko gushika bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania idonido mu nkuru twateguriwe na Arakaza Jean Baptiste
Umugambwe CNDD-FDD ku munsi wejo wiriwe uhimbaza umunsi mukuru wahariwe imbonera kure ibirori byabereye mu ntara ya Muyinga ibirori kandi byari byitabwe n'abategetsi batandukanye baturuka muri uwo mugambwe nyene nk'uko bamwe mu banwanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD baviganiye radio haguruka ngo majambo n'imbyino zumvikanye muri ibyo birori ngo bigaragaza ko umugambwe CNDD-FDD utarigera utahura intwaro rusangi na gatoya bakaba baduhaye akarorero k'amajambo yari mu ndirimbo zaririmbwe n'abana imbere y'abategetsi batandukanye zivuga ko umugambwe CNDD-FDD ngo uzotwara gushika ku muhero w'isi ivyo abo batavuga rumwe na CNDD-FDD bakabibona ko ari ukonona ibyiyumviro by'abo bana ngo kuko ari ikintu kidashoboka na gatoya dukurikire agace gatoya k'iyo ndirimbo bavugamwo ayo majambo Akandi karorero baduhaye ngo nukumva amajambo avuga ko umuntu wese azohaguruka akarondera gushobora guhangana n'uwo mugambwe mukuzana ibindi vyiyumviro ngo bazomwiruka ko gushika ataye akomoka akaja mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu ibarizwa mu gihugu cha Tanzania twongere dukurikire akandi gace k'iyo ndirimbo karimwo ayo majambo
uzashaka kutubuza amahoro
batavuga rumwe na CNDD-FDD twaganiriye rero bamenyesheje ko ivyo vyose bibibutsa ingene umugambwe CNDD-FDD utigeze utsinda amatora ngo yamara ugaheza ukaba warihaye ubutegetsi ku nguvu mbere nabo bari bahanganye nabo bo mu mugambwe senere muri kino gihe bakaba bariko baracishwa ku buhomba bakeregwa nk'impene ku bwabo ngo ivyo bigaragaza ko uyo mugambwe uriko urahamba Burundi intwaro ya demokarasi mu Burundi ngo nayo kuvuga ko umurundi azovyo ura umutwe bazomwiruka ko gushika mu ikambi ya Nyarugusu mu gihe iyo kambi irimwo ibihumbi by'abarundi byahungiyeyo ngo vyibutsa abarundi ko abo ba CNDD-FDD batarigera bavamwo agatima k'ubukoko bamanye kuva kera bakiri mu ishamba
Arakaza Jean Baptiste nawe ndamushimiye abakozi bakorera ishyirahamwe OIM Organisation Internationale pour les Migrations baridogera iryo shyirahamwe hamwe n'ishyirahamwe Croix Rouge kuba ritariko ribaronsa agashara kabo mbere ntibasigurirwe n'igituma badahembwe bakaba badatahura umukino bariko barabakinirako ni mu gihe abo bakozi bamaze amezi atanu yose badahembwe ikigeretse ko ngo nubwiza arabaza ikibazo cyahabaye akaba cyayirukanwa ubutarari inkuru twateguriwe na Jeannette Kamikazi
ngo bamaze amezi atanu yose badahembwa kandi ngo kugira OIM Organisation Internationale pour l'Emigration ishobore gukorera mu Burundi habaye partenariat n'ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge iy'amaheraje rero babanza kuyakoresha ibyo bashatse ngo yamara abakozi ntibabahembe abo bakozi bakaba badatahura ingene iryo shyirahamwe ridashobora kubahemba kandi amahera yasohotse kurikira uwo numwe muri abo bakozi arabitwiganira amajwi yiwe tukaba twayahinduye kumva z'umutekano wiwe
tangwe oyemwe kubwiye mu Burundi ntabaye partenariat avec la Croix Rouge n'umunsi rero amahera arahazi no kuyakata bakayakata uko bishaki kandi banapecisha muri Croix Rouge kuburyo bakayakoresha ibikorwa byabo n'umunsi rero turavuze induru haudije dufate n'icyo tureka abantu bose bariko barikekwa ko bagira icyo bashyikiriza kuri ibi baca bakuwe rero biratangaje ingene ahera mu mezi atanu kandi akora apanze afungura ibyo tugaye niyumvira mbega katari umutima ka Croix Rouge bavuga nako guhena abantu kuko ngo muri OIM ngo yarumva agati muri Croix Rouge kandi ngo turabanza kuyakoresha imigambi yabo ese twaba icyo dufata n'icyo tureka mu kwa kane ndege de guca ku ma reseaux sociaux nta n'agashyi bikubise keretse ko baca baduhendera amezi ane bari baduherane gusa abe baguhe mu kwezi kwa kane.
Uwo mukozi yabandanije twiganira ibibazo bitandukanye bafise hamwe n'uko bafise agahinda ko kubona basanzwe bakora badafise na kontra bagasaba ko botunganirizwa bagafatwa nk'abandi bakozi n'ubunyene twongere tumukurikire arabisigura.
Kamama cyane ko sobare yemekome n'imwe cy'abakozi batanu batanu. Kadara makumyabiri mu gihugu kugeza abantu batanu. Tuko dufatwa nko kurunda ko abantu benshi ingorane. Umva tumaze imyaka ine hana konsa baraze kudu. Eske amategeko singi cyo bivuga ko mugabo ni batako tamaje ko imyaka ine ahantu ta konsa fita. Ya nkubu ndababaza n'abantu usanga bariko barakugwa bagaca bagenda ukoye. Kino gihe icy'umuntu asaba n'icyaha. Umuntu asaba ko yoronka uduhera twiwe ku gihe. Hama akaturonka dukwiye. Kuko ndakubwiye ingene baza barayakurako biratangaje ashitse muri OIM i Bujumbura bashatse ngo bakayakatako hanyuma baca bashyira muri Croix Rouge muri Croix Rouge i Bujumbura bayakatako baca babika mu mabranche donke mu ntara bakayakatako ni ubusuma butagira izina na kamaramaza atoye icyo umuntu yasaba yasaba ko tuza turashika ku gihe.
Jeannette Kamikazi arakoze muhinga bw'ivyuma batumirira mate dutandukire ayavugwa mu gisata cy'ubutunzi.
Kona barundi bantora bakashirira ya ngo ndabarongore ngasanga ha komine nimwe buzemwo n'imiburi abantu 50 ariko barari bari zari iki gutunga mbwira umukuru w'igihugu cyo bice wogira iki uru na cyane cyane uzirikana neza icujejwe uzirikana neza icujejwe ugazusanga bose bariko bararira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira nani cyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwe ni gihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira icyo gihugu ni cyahere kandi ni nako ntunga icyo gihugu cyitwa ngo iki tashaka kwega umuriro Imana yaraduhaye amahoro turagenda nk'uko umuriro duce dusatu kwega ubunyeni ubunyeni ubu tukwega kwe
ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafise ubumenyi cyangwa badafise umutima ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo hari iturire n'ibyo kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza uko kuboko kuriho gushobora gutuma umucamanza atidegembya mu gufata ingingo ibereye yisunze amategeko urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane adafite ukuri akifatisha umukuru w'umuganga mu ntara akishimikiza en général quelconque de la rue de la police niho bigoranya kubaho bya rimwe rimwe.
Ikibabaje cyane ni uko benshi babivuze bakabizira kujya yabivuze benshi barabivuze barabizira bamwe barapfuye abandi baburenga aho mu mabohero hari ibyo bazira abandi nabo barahunze igihugu twebwe twese twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze ariko urabona wewe nta nicyo yabaye.
Imiliyari dindwi z'amafaranga y'amarundi ni yagiye kongerezwa kuyahora habwa ikigega kijejwe guteza imbere uburaro mu gisagara. Ibyo byapfunditswe n'inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera kubwo umunyamabanga mukuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Ibyo ngo bizotuma hatangwa amadeni ku nyungu ntoya. Abigisha mu gisagara cha Bujumbura bavuganye na radio Haguruka basaba ko nabo bokwibukwa kuko ubuzima babayeho butoroshye narije basa nzwe bahembwa n'imishahara y'intica ntikije. Idonido mu nkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akongera akaba n'umuvugizi wayo amenyesha ko leta yafashe ingingo yuko ikigega cyo guteza imbere uburaro mu gisagara cyo hinduka banki kugira ngo byorohe kwegeranya uburyo bwose bukenewe. Ubwo nabwo bukaba buzoheza bukiyongera ko imiliyaridi indwi ku bwari busanzwe bukoreshwa.
Ikigega kijeje guteza imbere uburaro mu bisagara cyashinzwe mu mwaka w'1989. Mu ntumbero yo guteza imbere uburaro, leta yasabye ko icyo kigega gihinduka kikaba ibanki kugira ngo byorohe kwegeranya uburyo. Ibyo navyo byarabaye muri uyu mwaka. Ni muri iyo ntumbero iyi banki nshasha yipfuza kurondera uburyo kugira ngo iduze umutahe uve ku miliyaridi 13 uje ku miliyaridi 20. Ayo mahera akazotangwa n'abanyamitahe basanzwe barimwo n'abandi bo vyipfuza.
Mu ntumbero kugira ngo leta igume iserukiwe mu rwego nshingwa ntwaro muri banki ijejwe guteza imbere uburaro mu gisagara ngo birakenewe ko yoduza umutahe mu gushiramwo imiliyaridi zirenga 4. Prosper Ntawamiye agasigura ko ari kubera ko ari iyo leta nyene yatanguje ico kigega.
Kubera leta y'u Burundi ari iyo yatanguje ico kigega kandi kabari iyo munyamutahe mukuru, birakenewe ko yoduza umutahe wayo mu gushiramwo amahera y'amarundi agera ku miliyaridi 4 imiliyoni 1,695,000 n'ibihumbi 600,000. Ni ukuvuga kugira ngo igumanemwo ibice 67% n'iburiburi gutyo igume iserukiwe bikwiye mu rwego nshingwa ntwaro.
Prosper Ntawamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi arongera akavuga ko bazokurikiranira hafi k'iyo banke shasha izo biriko yarangura neza igikorwa cyo kugwiza uburaro hamwe no gutanga amadeni ku nyungu zitavuna. Aho ngo ni mu gihe iyo banke shasha ijerwe guteza imbere uburaro mu gisagara itegerezwa kwitandukanya n'ayandi mabanke y'ubudandaji.
Harakenewe urwandiko Idonido yinge nico gikogwa co guhindura ico kigega kikaba ibanke cagenze. Nukuraba neza ko umurimo ico kigega cahamagarirwa wo kugwiza uburaro wagumye ari wa wundi gukora ibishoboka byose iyo banki ikaguma iteza imbere uburaro mu kugabanya inyungu ku madeni izotanga ntihave ikora nk'andi mabanki y'ubudandaji. Nukuraba neza ko abakozi bahora bakora muri ico kigega bafite ubumenyi n'ubushobozi bisabwa kugira ngo bakore mu banki. Umushikiranganji ajejwe kugwiza uburaro yasabwe gutunganya amategeko agenga iyo banki no gushyira mu ngiro ivy'inama nshikiranganji yashikirije.
Bamwe mu bigisha barangurira imirimo yabo mu gisagara cha Bujumbura basaba leta ko yobibuka mu kubaronsa uburaro narije basanzwe bahembwa imishahara y'intica ntikize. Abo bigisha bakamenyesha ko badashobora kuronka uko bariha amazu apanze gufungura ukwezi kose hamwe no kwiyunguruza. Abafise imiryango bo bakavuga ko batakironka ayo baciye nayo bamira kuko ngo bava mu ideni baja murindi.
Amafaranga y'amarundi yababa imiliyoni 20 ngo niyo komine ya Butaganzwa yo mu ntara ya Kayanza yahomvye mu isoko ya Bumba kuva itanguye gukora mu mwaka w'2015 bikaba byashikirijwe na musitaneri w'iyo komine Jean-Pierre Kanyana kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 78 Myandagara, aho yagirisha inama abadandaza bakorera muri iyo soko gutanga izo zo kudandarizamwo hamwe no kuzigurisha bidaki amategeko ya komine ngo bikaba ari byo byatumye komine ihomba ayo mafaranga yose. Inkuru twateguriwe na Mucho Sonia.
Nkuko musitaneri wa komine Butaganzwa Janvier Kanyana yabishikirije mu nama yagiranye n'abadandaza bakorera mu isoko ya Bumba kuri uyu wa gatandatu ngo ayo mafaranga yose komine imaze guhomba yababa imiliyoni 20 z'amarundi ategerezwa kugarukanwa mu kigega cya komine kuko kuyahomba byavuye ku nzu 4 zo kudandarizwamo zatanzwe atamasezerano abaye hagati y'abazihawe hamwe na komine kandi kuva icyo gihe mu 2015 gushika ubu akaba ata amafaranga yo gukotera komine yazo atangwa mu kigega cya komine. hakaba n'iyindi nzu yari genewe abajeje umutekano basohowe hagashiga ubudandarizo bw'imiti nayo nyene bikaba bitari bizwi ko abayipanze bategerezwa kuri ha commune. Mustane Janvier Kanyana akaba yategeze ku iyo nzu isubizwa abajejwe umutekano atakirinze gusabwa. Ntambavu y'ibibanda yo soko yabumba ngo ikaba ifise inzu z'ubudandarizo zigera kuri 40 izishika 25 zose zikaba zaragurishijwe bitemewe n'amategeko aho zaguzwe amafaranga y'amarundi kuva ku 1,600,000 gushika ku 1,000,000 n'2,200,000 ngo nayo akaba azogarukanwa mu kigega cya commune ngo kuko hagurishijwe ibibanza bya commune haho nyanzwe amasezerano abadandaza bagiranye na commune imbere yo gutangura gukorera muri iyo soko. Janvier Kanyana arongoye komine ya Butaganzwa asaba dandaza kumenyera gusoma amategeko abagenga kugira ngo ntibagwe mu makosa hamwe no gutanga amakori n'amatagisi nkuko bitegerezwa kuko ari byo bituma komine irangura imigambi y'iterambere ry'abanyagihugu gucyo ngo rikaba ari ryaterambere riva ku munyagihugu rikongera rikamusubirako. Abanyagihugu bo muri komine Butaganzwa bobo bavuga ko ataterambere rizigera rishikira umunyagihugu mu gihe bagitwagwa na basumirinda zabo gusa amakori n'amatagisi atanga abanyagihugu adashika mu kigega cya commune ahubwo akaja mu mifuko y'abategetsi. Basaba abatware bahaye inzu abadandaza hatisunzwe amategeko ya commune hamwe n'abo badandaza bakora babanje guhonyanga amategeko ko bohanwa hisunzwe amategeko ngo kuko bari mu batuma commune yabo idatera imbere.
Abadandaza b'ibitoro mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko baronka igitoro gike kidahuye n'ico wabasavye ivyo rero bikaba biriko birabasubiza inyuma mu gihe ngo bashobora guhomba hagati y'imiliyoni 5 na 10 mu ndwimwe. Abo badandaza bagasaba leta gukurikirana itangwa ry'ibitoro ngo kuko igitoro gihari mu gihugu nkuko vyashikirijwe kuwa 9 myandagaro n'umushikiranganje ajejwe ubudandaji amahinguriro n'ingenzi aherutse kubishikiriza mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru. Idonido mu nkuru twateguriwe na Igete Inamahoro.
Bubiko bw'igitoro kigurishwaho bita kuri station Kobire muri Rohero ya mbere isaha 3 zo mu gatondo ngo abatonze imiduga myinshi cyane igizwe n'imiduga yunguruza abantu imiduga minini minini ijabuka hanze y'igihugu cyangwa imiduga isanzwe. Ico rero ngo cerekana ko igitoro cabuze mu biko bw'abakidandaza. Abadandaza bavuganye n'uruganda rwa radio Haguruka bavuga ko babaha igice cy'igitoro baba basavye akarero batanga ngo nuko iyo basavye amaritiro 80,000 y'igitoro babaha amaritiro 20,000 canke amaritiro 15,000 y'amazutu kundwi imwe mu gihe abagikeneye baba ari benshi cane. Nkuko babandanije babivuga ngo ibura ry'igitoro ririko rirabahombesha abo bavuga ko bahomba hagati miliyoni 5 na 10 kundwi imwe gusa mbere n'abakozi bahakora bakabagabanya ngo kuko bahemba bivanye n'akazi bakoze uko kangana. Abo badandaza rero barasaba leta gukurikirana itangwa ry'ico gitoro ngo kuko kihari mu gihugu nkuko umushikiranganji hajejwe ubudandaji amahinguriro n'ingenzi yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ku igenekerezo ry'icenda Nyandagaro umwaka w'2021 aho yavuga ko igitoro gihari ariko kazimirira mu kugihanahana. Abakurikiranira hafi iby'ubutunzi bw'igihugu basaba leta ya Evariste Ndayishimiye guhaguruka akurikirana ubutunzi bw'igihugu yongere yahane ababwonona ngo kuko biri mu bikorwa ajejwe bitagenze uko ubutunzi bw'igihugu ngo ntibuzigera bwisununura.
Abanyakuri niho bagomba kurwanywa mu gihugu cy'ubuni murabibona murabyumva mwumve ko bibabaje birababaje birababaje. Harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafaso niri mitima bagise umutima runtu. Harageze barundi barundi kazi oya trosetro tuvibuzimo tujibuntu.
Ariko kandi sindi no mubatangara iyo mu bihugu byacu bishitse kwa abantu bafata ibigwanisho. Twarayibonye muri kahise ku Burundi, twarayibonye muri kahise ka karere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajamo.
naho bazotwica naho bazotwangaza naho bazobandanya badupfunga cyangwa bakabandanya baturenganya ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzuyikura tukayirandurana n'imizi ako kazi ntituzogahagarika na rimwe
tugo wamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira gateka kacu iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye tarabe ngo ntacyo ngo ndenganijwe ngo numutete nkanje ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje ndenganijwe n'umututsi nkanje oya akarenganyo tukumve kumwe kababaza kumwe kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye twagwanirize hamwe tukagwanirize hamwe.
Nina kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu Igete Inamahoro turangirije kamakuru yacu ndashimira uganda gwa radio haguruka gwatorokanije aya makuru Gisene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma nawe ndamukenguruki cuti bagenzi ba radio haguruka mwari muduteza biri namwe ndabakengurukiye cyane kuba mwafasha kanya ko gukurikirana aya makuru Jewe Mahoro Patient nariko ndayabashikiriza ndabike banuye musigara mahoro naho buta.